We love you, Holy Spirit. We love you, our lawyer. We love you, our teacher, our comforter. Hallelujah.
Twamimya, mupashi wa mushilo. Twamimya, musumbulwe. Twamimya yawe.
Twamimya, mupashi wa mushilo.
Shila takwa ba uminga imwe ni mwe wa fe yawe twaimya amaboko Yesu mukumishishi muna yawe takwa ba uminga imwe ni mwe wa fe
Mio Yesu Ukwabula mupashi wa mushilo Ukwimba kwesu kwa fye Kapela wa busuwa libwe Kapela wa makali libwe Nesa piumei Mio Yesu
We love you, we love you, we love you, Holy Ghost. We worship you, Holy Ghost. Hallelujah.